Sibusa, Anzanga, kaya mkukala lilongwe, kaya mkukala planta haya, zimene madala, waga agamure, muzikane, ngati sisi kulingana, ndima wa Mulungu, muzikane, madala, amena kusokolera Malawi, manyasi, amugwire. Funa ife tikale, chisfupi, ndi Mulungu watu. Ana Mulungu, musamadi ya chabe, kwa dani ndi kupenda.